iyo kawa twayifashe ejo mu masaha 2 na nusu z'ijoro hanyuma turitura abajejwe umutekano hano baradufasha kugira ngo dushobore iyo kawa tuyigarukane kuko twabonye yuko itari kwija mu nzira yo mu bisanzwe hariho ahantu bayitorera cyo bita ama centre de transit ayo nayo akaba aja yitambika hagati y'abanyagihugu n'amatonorero abo rero baza kugura abanyagihugu babigize gutyo baca babaha amahera makeyi cyane amahera bita umugwazo ku buryo umunyagihugu usanga ataco yungutse kinini hanyuma nkuko nyine ishubahira umukuru w'igihugu yabivuze igitego cy'ikawa igihugu cifuza ko gisubira kikaba igitegwa giteza imbere igihugu kandi gateza imbere umurimyi icyo gihe rero nshobora guteza imbere umurimyi igihe umwimbo wiwe unyikira mu nzira gutyo hariho rero igihe twagira inama ingozi mu minsi heze baratanze intumbero yuko atakawa yoba iri kwiratembera mu ijoro iva mu murima ija ku itonorero cyangwa iva ku itonorero ija handi icyo gihe rero tubibonye gutyo twace tuvuga tuti iyi kawa ntiriko ntiyagenze neza bayikuye ahantu hitwa Isimba bariko bayijana Icheru hanyuma ko hari mu ijoro abakinga bari batatu mugabo umwe yaciye yirukanga abandi baremera turaganira baratubwira baraduha amakuru hanyuma tuca twitura ya kubahwa komiseri provincial acara arayihuta gose araza aradufasha nicyo gituma baciye bayizana ngaha hanyuma rero nagomba ntera kamo abanyagihugu kugira ngo ntibasubire kubeshwa kuko ujya yitambika hagati y'umunyagihugu n'ubwiye kugura ikawa amuha amahera make cyane kandi umunyagihugu ariwe yabize icyuya ariwe yashaka kuronka amahera menshi hanyuma nagomba ntera kamo kandi intwaro bajejwe umutekano kugira ngo barikanure dushigikire ingufu nyine icubahiro umukuru w'igihugu yatanze kugira ngo ikawa ibe koko igitegwa giteza imbere abarundi gateza imbere Burundi nicyo gituma rero nk'umugwi yashizeho turi ku kivi murabibona ibingira ngo nivyo tubonye ngira ngo turinze tubibona gutya angira ngo nahandi biraba ari cyo gituma rero twahamagariye abantu bose kugira ngo babonye ikawa iri iratembera mu ijoro babishikane ku bajejwe umutekano babishikane ku bajejwe intwaro kugira ngo iyo kawa ije aho yogiye hanyuma igire kamaro abanyagihugu mu bisanzwe ikawa ifashwe gutya baca bagira icegeranyo igipolisi kiraga icegeranyo bakagira PV hanyuma iyo kawa igacige itwagwa ku itonerero ruri hafi rya Odeka hama bagaca bagira ifishe kuri province iyo fishe icyayandikwa kuri province amahera zo bavuyemo acaja mu kigega cya leta